DJ George.
Idokonga makwango yaka ya muge. Yetelo ine misira kawechete. Baba ine milima kawelo leo. Usipa yo lungo nyingi ya paradiso. Akonya bijolo chunya kalwenjo rado. Yatende lwenye lungo nyingi osana. Baba bimakulweta koro.
Yeah, I'm
Luanda jitimone nukume Yesu Wenye Luanda
Paulo bende timone no
Wenye Luanda
Anilechane kutoje obo waroya
Wenye Luanda jitimone nukume Yesu Wenye Luanda
Hallelujah Mwana Yesu ya Nazareth Ene mitimone nukume
Luanda
saido to Jehova waroya
Wenye Luanda jitimone nukume Yesu Wenye Luanda
Yejo kongu bende jitimone no
Wenye Luanda
Shomer to Jehova waroya
Now hear this
Now hear this
DJ Judge
Yaponya biro mondi bendiye osipna Yesu ruotamani mondi bendiye osipna Jogwengwa gomonge osipe kindwa kakacha loruo Hanywanda gomonge osipe kindwa kakacha lo Jolemba gomonge osipe kindwa kakacha lo baba Osiepi Yesu mani lungo ni Lazaro Ya Bethania min Mariam gi Marita Lazaro osiepi Yesu neno bedo matuo Mariam gi Marita neno tero ne Yesu wachine Ka Yesu neno winjo tuo ma Lazaro Noduoko niya tuo no oken martho To eno mana mono nying nyasa chuo yuduong Keno jibendonge ni Lazaro noto siepne Eni mana mondo nyinyo sachu yuduo Keno jibendonge ni Lazaro neto siepne babayo
Makilweta, yesi makilweta wakulo Makilweta mondo ngeika
kusipa Yesu na Sarose koto Otopodung Tojo ya udiyo yo chunyigi Marita neno neno Yesu siupigi kabiro Marita neno ringoro Mone Yesu siupigi No wachonia Japunye dini bedie O wadu wado koto Dini bedie Nyira dokoro mwakama Yesu no duo kongo O wadu biro chiaru Marita Marita nuko neo biro chiri chiengi giko Yesu no chingo wange Korango malo Japunye wachonia Kawuno ni Biro neno duo nyasae Nyeluru kidino Mondu ngeka gosipna Kawuno ni Biro neno duo nyasae Nyeluru kidino Mondu ngeka Ya yeo wilayo
Makilweta Yesi makilweta
Yesu na
Wotikoda Yesi wotikoda Dimrash Wotikoda Mundo ngeika kusipna
Yesu kende Enyusie kumara mbe Katode kubiro biro Ajugwe muno nge Nijali yano siku nigadia
Yesu nyalo deko Toko nyale lewa lewa Onyalo deko, toko nyale kwa melela Simba nyalo deko, maju uwe 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 Onyalo deko, maju nyero nyere nyera Onyalo deko, maju sibo igo sibo ite Onyalo deko, maji lungi kata ni nurini Onyalo deko, maji yanyi kata jachodeni Onyalo deko, maji lungi kata jaricho Obiro biro, kodi teko ne maduo Obiro loko nyingino, mondo
mea kusipni Now hear this
Now hear this
DJ Judge Now hear this.
Now hear this.
DJ George.
Now hear this.
DJ George.
We monda tingi, kumbigo miseti mona. We monda tingi, osana, iromo. Ero kamano, Jehova, ibere. Ero kamano, osana, ilongo. Ero kamano, Jehova, ibere. Ero kamano, osana, ilongo pile. Anyolana iseyera mbamba, hey anyolana iseyera natini, hey anyolana iseyera mbamba, hey anyolana natini, hey igola kichka wona neno dano, igola kicho sana hatini, igola kichka wono mbamba. Imi ya belo dano sana ero kamano ilongo yesina omia tingi malo iwinja paka omia tingi yesu beura tinge nike choro matinga malo we urapake mikeche en moromo. Keti chandiruogi ne nyasaye manyalo. Keti chandiruogi ne Yesu onyalo. Kela kela machandi no sana biro nyalo. Kela kela machandi no sana notimo. Kiki bel giluoro ni ket nyasaye to nyalo. Kiki bel giluoro ne baba biro timo. Kiki bel giluoro no sana to biro timo. Kiki bel giluoro mama okelo na konyro osana makayuda okelo na konyro osana okelo na konyro osana makayuda okelo na konyro osana ero kamano wemonda koni bamba ero kamano nilomo usipna. Oreso joma nyap kuom jogo maroteke. Oreso joma nyap kuom jogo maroteke. Obiro konyi kuom jogo mathiri pile. Obiro konyi kuom jogo machani. Obiro kelo yo kuma yo onge babano. Obiro kelo yo osiepa. Luwa luwa Yeso kidwaro gimora mora. Kikilu dhano nikech dhano norem. Kikilu siasa to bang'i biro yuake. Luwa luwa Yesu onyalo usipna. Luwa luwa baba kiking'i chien mama. Luwa luwa Yesu obiro.
Now hear this.
Yes, loko nyinga, loko nyinga.
DJ George.
Loko nyinga, loko nyinga. Imi ya nyumba nyen.
Yes, loko nyinga, loko nyinga. Imi ya nyumba nyen. Imi loko nyinga, loko nyinga. Imi ya nyumba nyen.
Yama yes, loko nyinga, loko nyinga. Imi ya nyumba nyen. Imi loko nyinga, loko nyinga.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye. Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye.
Yawa yes, loko nyinga, ekinda nyola na nyasa chayo. Imi loko nyinga, imi abedo dano, imi njori yesuruo.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye. Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye.
Yawa choma ya docha, iti ngomalo nyasa chayo. Nyinga imi ya bedo dano imi njori Yesu.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi ya nyinga nye. Imi loko nyinga, loko nyinga, imi ya nyinga nye.
Yama yes, loko nyinga, ekindi mese na nyasa chayo. Imi loko nyinga, imi ya winjora, imi njori Yesu.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi ya nyinga nye. Imi loko nyinga, loko nyinga, imi ya nyinga nye.
Yama kaka dano neno gika kineno pogore in mi loko nyinga imi abedo dano imi njori Yesu.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye. Imi loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye.
Yawa choma ya docha iti ngomalo nyasa chayo. In mi loko nyinga imi awinjora imi njori Yesu.
Yes, loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye. Imi loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye.
Yes,
loko nyinga, loko nyinga, imi anyinga nye. Imi
kanye koramone ibinjori esuruo
Yesu loko nyinga iloko nyinga
Pogore, imiloko miere maneno zewe, ibinjori esuruo.
Yesu loko nyinga,
iloko nyinga, iloko nyinga, iloko nyinga, iloko nyinga, iloko nyinga, iloko nyinga, iloko
nyinga, iloko nyinga,
Inodunga na Yesu, mata ya pile
na matayo baba. An kaparo gigo miti mola, an kaparo kichimi gola baba. Ino dunga na Yesu matayo pile, ino dunga na matayo baba.
Now hear this.
DJ George.
Yeah.
kichaki winjo ni hiyo nyumbo ji
Now hear this.
DJ George.
Now hear this.
DJ Judge.
Timre,
my polo,
baroni,
mondo,
timre. Singoro,
chungo wudi Jehova dwaro ni mondo timre
Now hear this.
DJ George.
Hear this. DJ Judge.
Yeah.
Now hear this.
Now hear this.
DJ George.